Nā te kaha o ngā kaimahi ki te inu Waipiro I tēnei whenua, ka ngaro I te ohanga o te whenua nei, te kotahi irakati ono piriona tāra I a tau. He ai ki te rangahau a te whare wānanga o Otākau, I uiui rātou I ngā kaimahi me ngā kaitukumahi I ngā rāngai whānui o tēnei whenua mo te rangahau nei.
It's huge. $1.6 billion a year, massive. That equates to about $1,000 or $1,100 per employee per year, of which about 80% of that relates to presenteeism. And that means that people are coming to work, they're impaired by alcohol, either by drinking or hungover, and not working to their best.
Ai, hei tā te rangahau nei e rima rā mahi kā kore, nā te ngoikore o ngā kaimahi, te māuiwi tanga rā nei o ngā kaimahi I te rā I muri I te inu kia poro haurangi rawa.